iyo bavuze igiturire nigiye gihugu kikuza mu mutwe uburundi urabushiramo kuko nimba hari jambo abarundi badasiba kumva ku munsi ni jambo igiturire ariko none barabira hehe canke barabira kuki kugira bavuge ko igihugu ciziziwe n'igiturire nivyo tugomba turabona munsi naje navyambariye raporo yo mu 2022 yishira hamwe OAG Observatoire de l'action gouvernementale iramenyesha ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere by'igiturire icegeranyo naco bita indice de perception de la corruption cyakozwe n'ishira hamwe Transparency International mu 2022 nyene giha u Burundi amanota 17% bigatuma u Burundi buza mu kibanza c'171 mu bihugu 180 ariko naho duheje kubona ibiharuro bisa gutyo suko vyamye muri kahise u Burundi bwagiye burasubira inyuma nk'ibirenge mu mwaka w'2005 twari mu kibanza c'130 tugeze mu mwaka w'2022 naho tuca dufata ico kibanza c'171 ndabibereke neza muri kino gicapo turabiye hamwe ibihugu biri mu muryango w'umwe bwa Afrika y'ubuseruko u Burundi igihugu cacu kiza imbere gato y'igihugu ca Sudan y'Epfo arico bigaragara ko kijya cyane ibiturire okay abarundi turaje kubona aho turi mu kujya ibiturire ariko umuntu ashobora guca yibaza ati babirabira kuki byakozwe nande hari uburyo umunani buhari bwategekanijwe kugira ngo bashobore kuvuga ko igihugu ciziziwe n'ibiturire ubwa mbere nukuraba umuco igihugu gikoresha mu kugwanya igiturire mu nzego n'imigambi ya leta ico cegeranyo gikogwa ni banki ya Afrika ijejwe iterambere kuva mu 2015 gushika mu 2020 nkuko tubibona muri kino gicapo ibiharuro vyagiye biragabanuka cyane ubwa kabiri baraba urugero rwo guhinduka mu bijanye no kujya igiturire indice de transformation muri ubwo buryo naho rero baraba uko abajya igiturire bahanwa ariko kandi nibikogwa leta ikora byo kugwanya igiturire muri ico cegeranyo twavuye ku manota 4 mu 2012 tuja ku manota 3 inyuma y'imyaka 10 aho ni mu 2022 kimwe mu byatumye twarakorotse ibiharuro mu mwaka w'2022 nuko ico gihe leta y'u Burundi yakuyeho inzego zari zijejwe kugwanya ibiturire umwihwezo wundi wa gatatu wo kurabira ko n'urugero rw'impanuka yo kujya igiturire ku bategetsi b'igihugu iki cegeranyo gikogwa n'ikinyamakuru Economist Intelligence Unit kikerekana uko ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa n'abari ku butegetsi aha u Burundi bwashizwe mu bihugu bifise impanuka nini yo kujya igiturire iyo umutegetsi ahawe amabanga umwihwezo wa kane nawo nukuraba urugero rw'uko igihugu cubahiriza abanyagihugu babo indice de l'état de droit aha naho higwa ko atagiturire kirangwa mu bijanye n'ubutungane mu bijanye n'amategeko ariko kandi ni intwaro tugeze ku mwihwezo wa gatanu aho baraba urugero igiturire ku rwego rwa politike kibangamira demokarasi y'igihugu ico cegeranyo gishira u Burundi mu bihugu demokarasi itaratsimbatazwa umwihwezo wa gatandatu tugeze ko n'urugero abanyagihugu batangira kigiturire muri ico cegeranyo babaza abanyagihugu nimba bamaze gushika aho batanga igiturire kugira baronke ivyo barekurirwa n'amategeko muri iki cegeranyo turabiye ngahe iwacu mu Burundi byaragaragaye ko umurundi umwe kuri bane atanga igiturire kugira ngo aronke ivyo amategeko amurekurira umwihwezo windwi n'urugero rw'uburongozi bwiza mu gihugu aha naho tubona ukuntu ibihugu byo muri Afrika byashizeho uburongozi bwiza kugira ngo ntihabeho kujya ibiturire muri iki cegeranyo co mu mwaka w'2022 u Burundi buza mu kibanza ca 43 mu bihugu 54 bigize Afrika ica nyuma ariwo mwihwezo w'umunani nukuraba urugero rw'uguhiganwa indice de competitivité mondiale ico cegeranyo cerekana ukuntu uguhiganwa bitunganijwe mu gihugu aho atakamwana wa mama kabaho mu kuronka iki canke kiriya mu mwaka w'2019 mu bihugu 141 Uburundi bwaza mu kibanza c'139 n'amanota 43%. Turavye ibiharuro byose biragaragara ko Burundi buri mu bihugu bya mbere by'igiturire muri Afrika. Ariko leta ishizeho imigambi n'ingingo ruhasha ko kugwanya igiturire Uburundi bwoshikira iterambere. Gucyo umuco wo kugiturire ukagabanuka no gushika uveho.